ugiye gukorera umuntu menya kugiye kurondera mutahe n'uzuvuye ngiye ngo zokwama niko ndamukorera imyaka yose menya kuri kurondera mutahe uce wigira ukuyiwe erega naje ko twigisha je hatori turi haziko ndababwire bamwe bavuga ngo nabakozi ba leta mu bisazo bitwa bakozi ba bene gihugu jewe narabye neza nsanga nta n'umwe akorera leta azopfatunze batamenye kwiteza imbere nta ukorera leta n'umwe atiyivye azotunga yivye naho n'igisuma tuzomufata mu bisanzwe gukorera leta kwa kuja kwimenyereza ibikorwa haheze nk'imyaka itanu gatuvuga uti je dusezeranya aho ndigiriye gukora ibyanjye ngo mutahe uba wawurose mugara rero hariho igitwengeke muze muri abakozi ba leta uhembwa ibihumbi amajana atatu n'uhembwa ibihumbi amajana abiri bose muze muri barasa barasa ujye ibihumbi amajana atatu wo kimubwira uti yesu anakugira inama fata ibihumbi ijana ijana ku kwezi uce ubiziganye ubishyire hajya muri banki ibanki ushyiramo ibihumbi ijana usabye ideni uzoriha mu myaka itanu ni ideni rikwiye bya ngombwa uriho ibihumbi ijana ijana ku kwezi ni ideni rikwiye rishobora kuguha umutahe uzogutunga mu buzima bwawe mugabo umubwiye uti rashaza urafata ibihumbi ijana ubishyire muri banki hanyuma uzoraba inyuma y'umwaka uzoba ufise umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri uwo muriyoni n'ibihumbi amajana abiri uzura ari ikintu bikoresha acavuga ngo nubaho gute kandi nibagiye ko ame asa n'umwahembwa ibihumbi amajana abiri barasa neza muze murabe kubera iki ntituraca ubwenge mu bisanzwe usanzwe uhembwa ibihumbi amajana atatu ugasanga murasa n'uhembwa ibihumbi amajana abiri uca uvuga uti ngira nige kubaho nk'uhembwa ibihumbi amajana abiri kugira ibihumbi ijana nshya ndabibika muri banki nshya nsaba ideni ndamwereke ntaze akabirya none ubu urasanga ibihumbi amajana abiri yatanze kubaka inzu uhembwa ibihumbi amajana atatu aha hose ni ubwenge dutegereza uza turiga ugiye gukorera leta amenya uti njye ndarose ibakwe abandi ntibarirose jya gukora none njye ndarose umutahe uwo mutahe rero uca wiga ingene uwo ukoresha kugira ngo umunsi umwe uce uvuga uti njye ndigiriye hewe nawe genda winjiriro nk'umutahe ngo tujya gukora ibyo iwawe niho uzotunga aha mu gihe mwarampaye intahe mwarashingiye intahe mumbwira ingene bimwe nababwira ko inkoko ibyara inka abamaze kubibona ingene bimeze none ntawatubwiye yuko umwana wiwe yamuhaye ikibuguru cy'ingurube none mu myaka ibiri ntiyavuze ati ubu nyamwana afise inka si ntayo yadushingiye ingurube yarayoroye washaka yoroye isuguru hanyuma ikuze arayishora acagura ikindi kibuguru ibihumbi amajana abiri na mirongo ingahe bibika muri kopeke acasubira gutunga ikindi kibuguru nacyo kirakura arakigurisha acateranya namwe yashyira muri kopeke acagura inyana y'inka none ga ntuzi ikibuguru cy'ingurube nticaguze inka itunga turarigendana ntiturimenye aha rero turi ngaha mu minsi mikuru y'amakomine tuze turiyumvira twokura amahera he
agira mbaze ndayicariye ikibazo kitari kinini ndamubaze ko yagiye kuzura amagufa noneho magufa niyo yaramubwiye ayo ariyo ko ari amagufa y'abatutsi cyangwa ari amagufa y'abahutu ikindi ni umubaza mbega ko uko bihatira kuzura amagufa mugabo ntibihatire kurondera ubutungane none ugira ayo magufa niyo azobaha ubutungane bataburondeye njyewe ku bwanjye ibyo kuzura amagufa ntibyari bikenewe icyari gikenewe cyane cyane kwari ukurondera abatemwe hanyuma twese tukitura ubutungane hakagira abaseruka mu butungane bavuga ibyabaye bavuze ibyabaye kuko hariho abakiriharika meme babibonye ibyasuwasanduze bariho benshi babizi rero sinayicariye wenyine yogenda avuga ko ngo ko province gitega na Karuzi ariho hari amagufa y'abahutu yemweyemwe je nibaza ko aho rero yashitse ku rugero basha ko yagiye muri province ya Karuzi na Gitega aho ikinyoma kirakubitirwa hakubuye kuko Karuzi na Gitega zabaye nimero 1 mu kuhonya abatutsi mu Burundi bwose niho habaye hambere mu kuhonya abatutsi ayo magufa yose ariko arazura saya 72 na gato kuko muri icyo gihe niyerekane amamiliyoni y'abatutsi yaguye ngaho muri province ya Gitega na Karuzi mu 93 na 96 niyagenda kayazura akatwereka hari aho urubanza ruraheza rucike nayo ubundi ibyo no kurondera kugira ngo ate ahamagarira abahutu gusubira gushishikara kwica abatutsi nicyo arondera nta kindi bariko bararondera ubu Jose Rodire ubu ndavuga abahutu n'abatutsi kuko si jyewe ndiko ndabivuga nuwo niyo komisiyo yandayicariye iriko irabizura muri iki gihe rero reka rero tubivuge tubishyire ahabona duheze tushobore kuronka ubutungane kuko hagize abanuma abo banuma abandi nabo bakabesha nacyo tuzoba tugize ubu bashatse ko bijya ahabona reka tuvuge rero umwe wese afise icyazi ku 72 asokoroka kivuge wabibonye uwabonye ibya 93 ibohoho ni vuba cyane ababizi ni benshi cyane baheze basokoroke hanyuma rero ibyo byose tutibagiye mbere tutibagiye na Swasansenge iyo myaka yose ababizi bave hasi babishyire habona kuko ndayicariye ariko aturira igihugu cy'u Burundi mugihe ariko aragiturira rero rivuko tukizimya sawa
mberoza wagipfa mutima we cy'umukecuru iyo uri kuravuga ibintu ntushaka kwiyumvira ati mbega ni napfa ibi bintu ndiko ndashikiriza bizombera seve nziza mu maso y'abantu canke mu maso y'amakungu Roza ndakubaza ndayicariye uvuga ni perezida wa komisiyo urumva ni perezida wa komisiyo ijejwe gushira habona ibyakozwe muri 72 mugabo si perezida wa komisiyo iri kirica abantu muri 72 dutandukanye rero imvugo ndayicariye ni perezida wa komisiyo ijejwe gushira habona ibyakozwe muri 72 wombaza ati mbega none ibyo byakozwe n'ibiki muri 72 hatwara perezida Micombero sibyo wacha wibaza ati none ko bigiye habona ubu perezida wa komisiyo iri kirabishira habona siwe yogira icyaha siwe yogira ingorane siwe yotaka ubutungane gusumbya utatatse ubutungane biriko birakogwa uwo nawe yari Micombero ikigira kabiri umugabo wawe yari shefu sharuwa mu gishoferi niwe yari umushoferi mukuru w'abandi bashoferi banyonga amangeringeri kiri yagiye yapakira abahutu bakuwe mu mihingo yose y'igihugu baja kwicirwa mu ntara zitandukanye aho rero nshatse uhore ntusubire kuvuga byinshi cyane ayo magufu uvuga nayo y'abatutsi mbega ko amatohoza ya oni yabaye muri 95 na 6 nindo yerekanye ko ahubwo abahutu ariwo baba barishwe cyane kuko ico gihe abakozi ba oni bariko barakora ayo matohoza babuze n'umuhutu numwe bovugisha sibyo aho baca hose ku makomine mu ntara ku mugwa mukuru w'igihugu bahasanga abatutsi n'abasirikare n'abapolisi abahutu mwarimo abashitse ikindi gikurikira ndakubaza mbega ayo magufu uvuga yomwereka ko ari abahutu cyangwa ari abatutsi ko mwabikoze munyegeye reka hajya rurupfurura rurica ntirumarira imana mwibaza ko atabababona reka hariho abana kiriya gihe b'imyaka 10, 15, 12 bababonye babonye ingene mubagananga n'imashini bakoma induru bataradenduka mwagiye muhejeje kubica uyu munsi abo bantu n'abashinga ntahe bariko barababa iyo myaka yawe ariko ararenza 65, 70 urumva ikindi gikurikira roza pojye udashaka kwiha kamenyo abatutsi bari gupfa mu 93 perezida buyo yatwara igihugu akagaruka ubugira kabiri agatwara igihugu abo bantu babishe bakagira uyu munsi muri 2015 batarashengera mwubwo butungane uvuga ereka ubwo butungane uyu munsi hatanguye ibyagirizi sibyo uyu munsi hatanguye ibyagirizi nibyo turiko turavuga nako jewe nawe mugabo ejo canke hijya yejo hazokora ubutungane nyene none buzokora kuri inde uwa mbere buzokorera ko ni wewe roza uryamye mu nzu yanyatwa bahutu hajya mu irohero roza ibyo wakoreye abantu muri 97 mu 94 abasanze sheke bica abantu baza gukarabira iwawe ubashimira ubakengurukira bana ba mama bijya wibaza ko wohora amatsi imyaka 2 cyangwa 3 utazobyishura wewe hama ikindi na coroza ndakubaza abo bantu baba barisha abatutsi mu 93 mu by'ukuri abo bantu hamwe baba barasize wewe bagasiga wewe roza ntiwumva ko bari bicucu umuntu wacu baho umudari w'ikimaramara nta mututsi n'umwe yari afise ikibi nk'icyo wari ufise none wewe waciye usigara wabasigiye abantu baba bari bicucu jewe ngiye kugwa rugamba sinzi ko nohava nica abantu ahubwo norondera wewe kandi ndondeye wewe nkagufata noca nsubiza inkota mu guhaye na karorero kamwe gusa ndaguhaye roza iyo ukuvuga amagufa y'abantu bo muri 72 ugashaka guhubya abantu cyangwa ugashaka guhubya amatohoza ko hari amagufa y'abatutsi hajya a mubabishe cyangwa mubacika cumu wibaza ko atabakiriho ehe ndaguha karorero Artemos Mbanani ntimuri kumwe ntari mu Bubiligi none siwe yatanze yafashe iya mbere mu gupanga plan kwerekana ingene byogenda ubu ntariho none harabuze abandi bantu bakiriho mwabikoreye mwabikoze babo rekayo roza ntituyobewe ko umugabo wawe yari umushoferi nawe wari mbundege yagwaye amavunja no kunyo iryo tunga wari kurishikanwa ko niki wewe samaraso menshi washeshe hama bakagushimira perezida Micombero akagushimira mu nyuma bakagushyira ku rutonde rw'abashinga amateka kugira bagukengurukire ibyo umugabo wawe yakoze rega turabizi nabyo ibyo yakoze ni ibi n'abantu benshi yapakiye n'abantu benshi yishe mu buryo butandukanye kandi wewe roza byari byiza ko wari warambye iyo bagushira kwa maboko nk'ubu ukaba wicaye ahantu hariya abandi bapuciste n'abandi bakoze genocide mu bahutu bicaye urindiriye ubwo butungane ariko ko waducitse n'uruhombo runini nya cyane rwose ku gihugu kandi ibyo bivuga wewe ko kuri kijuju naye ahandi abantu bazi ubwenge barajorewe mugo nta kundi we kuri umuvugizi wa Fokode kuri umuvugizi wa ndondeza wewe vuga ariko babihaye ikijojo ntibari kubiha wewe kuko ntuzi no kubivuga byakozwe n'umugabo wawe urutonde rw'ababikoze turabafise ibyo mbega kuvuga magufa atanici 10 kirazugwa buca mu maramara mwebwe nuko bizoheza gukogwa warapfuye naye handi ubwo butungano uvuga bwoko bwari bukurindiriye mukecuru ta utashaka uharura ibyo riko uravuga n'ingaruka zabyo irigura gowe wewe ubaza kutazopfa nk'umusazi amaraso yabo wishe ariko arakuririra bwa busazi rero buri kuri wewe amaraso amagufa uri kurayabona ariko murajya amagufa data n'imbara y'abatutsi ni kuki utarimwo kweri iyo ubamwo iyo ubamwo ntubona ko cari kintu cakamaro garoza murajya amagufa ubona ijya mirundi rundi n'ijya mitwe by'ukuri ntiyaba hari mwizombi zawe ni kubera iki Imana yabiretse cyo nibaza ko yakurindira icyo kwabutungane nyene ariko byari kuba bizima iyo ubamwo murajya amagufa kumva rya batutsi 72 bishwe iyo yabamwo ibyo byari kuba byiza
igitangaje nuko mwinyegeza mu kuvuga mutavuga n'amazina yanyu byo byerekana ububeshi byerekana ubwicanyi byerekana ibyo mukora mwinyegeza mugira ngo ntibazopfa babamenye ibyo ari byo byose aba batuma barihenda kuko ibyo ukuri kuzoja habona ubwo butungane nyene nibwo twebwe dukeneye dukeneye ubwo butungane kugira ngo ukuri kuja habona niyaba uwakoze amakosha wese aje imbere y'ubutungane nibwo dushaka nayo kuvuga ngo ndayicariye ngo kuneza ngo ibyananiye abandi ibyo byananiye abandi hari washobora ububeshi n'ubukozi bw'ikibi bwanyu ko mwebwe mukora iby'ubukozi bw'ikibi iby'ikibi hari uwundi yobijamwo twebwe ntabwo nta kibi dukoresha ubwo bubeshi n'icyo kibi bizote baboneka intahe yigenga sentare yigenga duheze turabe abukura abari bo abatsinda abandi nayo kugushimira ndayicariye biensire ko umushimira kuko mumushimira kuko abamuhaye bari bafise barafise imvo binyegeza inyuma y'iyo sebere kuko bazi ko aribo bisha abantu aribo bambaza abantu kuko batashyiramo ubutungane babukuriye mwiki ko byari byanditsemo muri akorudaruca ko habamo ubutungane bwo nyene bugaca bukora ntishobora kujya kuzura amagufa uri kutora solisiyo uyitora ubanje guhamagara retemwe ukagira ubutungane hanyuma abo batemwe bakajya imbere y'ubutungane pana kujya kubanyegeza kwihisha inyuma y'abanyagihugu ngo bavuge ibyo wewe uri kuruba gufasha ibyo uri kurakora mubabesha kumwe mwaba muri ko murabesha abanyagihugu twebwe dukeneye ibijya imbere y'intahe sentare y'ukuri atari ijya y'ibujumbura ikiri nkonda isentare yigenga iheze ikabaza bose ukuri kajya habona ni uko kuri dukeneye nayo ibyo byo kubesha byo kujya ndayicariye ajya kubesha guhamagara abanyagihugu kugira ngo kuko babateyemo umugera w'amacakubiri kugira bajye kubesha twebwe ibyo ntabyo twemera hazogera igihe mugabo ubutungane bw'ukuri buza niyaba njyewe ari je wumva unyagiriza ngo njyewe n'umugabo wanjye ngo ko ari twe twica abantu nta ngorane njyewe barampamagara nta ngorane na gatoya nayo ibyo ukuntuka ntacyo bimbarira nta na kitoya ibingira niyo zombi uvuga ngo izi mvi zanjye iyo ziba zari mu kuzimu si byo Imana yashatse Imana yo yiranze igituma yanteretse ikangumiza ngaha rero izi mvi nazo setano nere purumwa kuko ni bake bazironka kuko gushika igihe mvise ntawe utazohashika rero purumwa setano nere nkugire ngo ndategwa isoni no kuba mvuga nimbi ntangorane na gato yimvise rero mwebwe birya mu mutwe nibibarye bibatsubire kandi inzo nibi emwe nibinde isoni nibimaramaza nibigira ikintu na kimwe bingurako rero aha ndaguhaye message kugira uyihabo bose bibaza ngo bariko barantera ubwoba bose babimenye ko bashatse bantuke muvire hasi rimwe muntu uke ntacyo bimbarira ntacyo bingira ni ahubwo bimpa inguvu shishikara.